Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphuli ke lapha ke siza nombako ophuma phaa kubhobhi Motaung umaneja weqela kule Kaizer pha uthe wabeke ubhekisa intetha entle kakhulu ebhekisa phaa kubalandeli abaxhasi beqela kule Kaizer apho ke ebethembisa ngelethu umfana omdala aba badlali bathandwa ngabalandeli okanye ababadlali bebechongwe ngabalandeli unethemba lokubana phaa ngojuni wetransfer window ezawuvuleleka bazawugaleleka phaa ngaphakathi ke enaturena la ngamazwi ke lawo kaphuma phaa ke kubhobhi Motaung embisa ke phaa abalandeli beqela ke le Kaizer Chiefs baphulaphule emveni kokubana ethe wabe uphose loo mazwi umfana omdala sithe ke thina sathi masichwece sizame ukwenza ukhange into yokubana ingaba uthetha ngantoni nangoba umfana omdala uthande ukuntsokotha ngoba akafuni uvele libala akafuni uhambaze uthanda untsokotha kakhulu sakhangela ke thina safuna uqonda ukubana ke ingaba usingisele phi na le ntetha yakhe safunisa into yokubana ke bakhona abadlali abathile abafana ke nale nkwenkwanyani zisalwa phaa ngupatrick mayo umfana ke wakwamayele nkokenyana incane kakhulu ibaleka kakuhle kakhulu ize ibe ngulomfananyana ke wakwamandetha naye umfana omdala ikusingathi ke ikhona ke into engathi ke uBhobhi Motaung umfana omdala ke uzama ukwenza shonto kubana mabanyathele phaa ngaphakathi enaturena baphulaphule nizawukhumbulanga into yokubana ke le nkokanyana wakwamayo ke besike satsho sathi ke Kaizer Chiefs ke ingakumbi phaa ebucala phaa kwela cala laserayithi nalasekhohlo siyamdinga okanye iyamdinga ke umntu onjalo iKaizer Chiefs ukuya ke phaa kumandetha umfana omdala ke sasizikithini ke sebala nawe uyadingakala kakhulu phaa umfana omdala zikhona ke nezinye iiplayers ezithe zabe ke ziyabala into yokubana ke iKaizer Chiefs ke inga-enda apha phaa ngojuni ke izibethelela ke into yokubana ke mabahlale phaa ngaphakathi ke enaturena umzekelo phaa kukho le nkwenkwanyana phaa kuthiwa ngu-Abraham Jabba lo mfana ke usemncinci kakhulu umfana omdala kodwa naye phaa esazikithini sebala wenza kakuhle kakhulu nto ethetha ukuthi Kaizer Chiefs ke aba badlali ke bathathu seyithande ufunda ukubana ke umcimbi wabo uqoshelisa baninzi ke abantu ke futhi ke abakhulu bebecela into yokubana ke le nkonkanyana kwamayo le mayingayi kwi-Sundowns ngoba iKaizer Chiefs ngathi ke ifuna uphazanyiswa yi-Sundowns phaa kodwa ke umfana omdala naye kuthiwa iminqoni yakhe akafuni ke ngoba uthi ibhola lakhe lilungele into yokubana ke angabaleka phaa kwiqela leKaizer Chiefs baninzi ke abamcebisayo bathi kangalenzi iphutha ahambe umfana omdala ujoyina phaa iSundowns loo nto kaluthetha ukuthi kumfana omdala ke uzibulele bathi itim ke engalungela yena futhi engamkhulisa kwibhola lakhe ikwayiKaizer Chiefs kumfana omdala futhi ke nopatrick mayo ke uyise walo mfana naye wayebeke yacaca wathi ke ngokuminqweno yakhe yena ebengathandi ke inkonkanyana yakhe yobaleka phaa kwiSundowns ngoba ke xa inoya kwiSundowns ke angabeka imigwaqo futhi ethande ubaqatha nakubaqeqeshi ke beSundowns apho angenza shonto yokubana lo mfananyana ke uzawudlala match nematch akawuhlala ebhentshini kona kona ke ngoku yakhe iminqweno ebengathandi ke into yokubana umfana hambe onyathi lapha kwiSundowns kodwa ke ngokomlomo kaBhobhi Motaung njengoba ethembisile sithi ke bakhona abadlali abathandwa ngabalandeli ke abazawugaleleka phaa kule transfer window kaJune phaa kwiKaizer Chiefs ke thina ke singonondaba sithe xa sikhangela sabonto kubana ke isingathi amagama amanintsi akhomba phaa kule nkonkanyana kwamaya akhomba phaa kumandetha sawubona ke baphulaphula phaa ke ngojuni siyinqwenele into yokubana ke ngayiKaizer Chiefs pha ingabophela futhi ke iqini beluqilimba phaa kwisizini eza kwenze into yokubana abafana abadala ke bakwazi into yokubana ke babuyise isidima sabo ngoba isidima sabo esingathi ke sasithande ke ukuba lahleka sebehlekwa nazintaka sebehlekwa nangabantu kumele bakhe ababahleki ngoba uzothatha ukujonga abantu abanintsi xa silanda imbali sizama utsala sizama ukhangela abakazenzi impumelelo ke zeqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula ke loo nto sizayibeka elubala ndisho iMamelodi Sundowns noba ke ingaphumelela ezileke zilandelana zibe yi-5 zibe yi-6 zibe yi-7 kodwa ke ayikenzi nditsho nehafu ke kwiimpumelelo ke zeqela ke leKaizer Chiefs kusafuneka isebenzi into yokuba iba ke ifuna ucika igama leKaizer Chiefs apha ke eAfrika uba benibonile iKaizer Chiefs bangaphakathi enaturena sawuza nazo nezo ke ndaba apho bekuvizithe khona ke igqiza elilawulayo kwiFIFA lingele phaa ngaphakathi ke enaturena liyobona ngaphakathi futhi ke baphuma ke bethandile bengcomile futhi ke bonwabile bethethe kakhulu kakhulu ke ngenature ndathethe ukuthi Kaizer Chiefs ke ayikaphelele seyitibe enkulu ke apha ke eAfrica baphulaphula ke khanike ningene nathi into okubana ke nivanjane nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.